Rodrigue, karibu.
Merci beaucoup.
Meze neza.
Cyane namwebwe.
Yego.
Yego.
Utuzanya kahe kadiho?
Yeah. R&B.
R&B. Tugiweko.
I have a malaika, 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 malaika. Jefita kamalaika, malaika, 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 ah. Malaika bivuga kenshi hoya nibishira ibyo kubana umutima beyi mbese mbwira ujye ubikunda ko jye mba numva nakuririmba bugaca mbivuga imitoma yo muzozi zanje mpora mbona iyo ngize umange niwe umbamo Nagupenda, morning to night, my desire, my reason to live, darling, you. I have a malaika, 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 ah. Malaika.
Merci beaucoup, Audrey. Ama, getting it a commentary, I got to see no matter and draft the core wagons and Nako Kigor or Kashi, and no gambit to answer. No, Wagiru Kigoronak on ye, Wagendana Muga. Chakabidi, Kurinani, transaction, Syndical transaction, you call it note, sino vibration, ni bon, soft, tinny sour. I hope ko tuzohura muri demi-finale quand même.
Merci beaucoup.
Kandi courage ugende utravaye gusumba ngaho oy.
Ego merci.
Salam Audrey, meze neza.
Cyane.
Uri muri horana na band?
Oya.
Ah, turi mu
santu bajya twariganye na bestu.
Ah, okay. Merci beaucoup. Courage.
Yeah, gusa ni ngoma ko twariga to se ntubona.
Eh. Eh, amugenda muga gutabona swa.
Yeah.
Eh, bino merci beaucoup.
Hama Rodrigue, ndakubaze gatoya. Est-ce que wamenye gute cyangwa winjiye gute muri rino higanwa mu gihe usanzwe ugendana ubwo bumuga?
Bon, nabyumvise ku radio kuri Black FM babigi babivuze. Cyamva je ngize inyota nishaka yo kujamba guhigana nk'abandi. Ego.
Courage, tukwifurije amahirwe. Yeah, kandi uririmba neza, use voix nziza. Usivye nyene u Bigi yakozwe ko eh kandi ko haje urimba neza vuba.
Merci beaucoup.
Yeah, ndakwifurije ko twese tukwifurije yuko wogira amahirwe yo kubandanya. Yeah.
Bonne chance.